yasashimwe dusangira aya majambo dusanga mu gitabo kigira kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 25 murongo wa kabiri haravuga ngo akora ibyitsi uhora hashima ariko ntiyabigirana umutima utunganye rwose dukorera imana n'umutima utunganye niryo jambo ashaka dusangire turiko turakorera imana imirimo itandukanye mwisi yose abantu bariko barakorera imana ariko nagira ndababwire ngo ikidutandukanya n'umutima dukorana ibyo bikogwa amaziya yari umwami agakora ibikogwa imana ishima ibikogwa imana yamusabye gukora akabikora neza ariko ntiyari afise umutima utunganye rwose amaziya rero mu nyuma mu mutima we hadugamwo ubwibone aza kurangiza nabi umutima udatunganye biroroshe kubwibone buzamwo biroroshe kwisharirizamwo biroroshe kugwa nkoruzamwo ariko iyo umutima utunganye bizibira ikintu cyose coza kugerera mu mutima wawe dukorera imana n'umutima utunganye nico imana itugomba ko kandi nico cyotuma tugira iherezo ryiza uwandikiye abaheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 22 yarabandikiye arababwira ngo twegereze dufise imitima y'ukuri twize yatamazinda imitima yacu imijagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi imibiri yacu yuhagiwe amazi meza mwene data turiko turegera imana burya iyo dukorera imana tuba turiko turayegera iyo dusenga tuba turiko turayegera iyo turiko dusoma ijambo ry'imana turyiyumvira ko ni uburyo bwo kwegera imana ariko banze usuzume umutima uriko wegera imana umutima wawe umeze gute umutima wawe uratunganye twegereza imana n'imitima y'ukuri imitima yacu yuhagiwe itagira mwicyaha itagira mwijwi ritwagiritse kibi niho imana idushima n'ibikorwa turiko turakora imana ikabishima gose mbere tukazonagira iherezo ryiza ibikorwa dukora birashobora gushimwa n'abantu ariko imana yo yiraba mu mutima nshuti mwene data nagira ndakubwire yuko dukwiye gukorera imana dufise imitima itunganye niho tuzogira n'iherezo ryiza imana ibahezagire